O shebelletse mahala di TV. TV ya hao e fumane hang kae kapa kae neng kapa neng.
Welcome to our YouTube channel. Like and subscribe with Mahala Ditwe Broadcasting, where we give you news and the current affairs that are happening in our country and in around the world. Ba buhi mo lapeng, re a leleboga le hona ho le amohela kanaleng ena ya rona ya YouTube. Mme re rata hore o ko o e rate, mme o bo subscribe le rona ka tsela e kgethehileng. O tlo fumane ditaba tse etsahalang Afrika Borwa le lefatsheng ka bophara. Lepetjo la rona re re Mahala Ditwe TV, motswalle wa hao wa ka dinako tsohle. Jwale re fela re le metswalle ya hao ya ka dinako tsohle, re o fa dintaba tsohle tse etsahalang ka rona ya Afrika Borwa le lefatsheng ka bophara. Re a leboha.
O shebelletse Mahala Ditwe TV. TV ya hao e fumanehang kae kapa kae neng kapa neng.